Ooga chaka, ooga 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 chaka, ooga 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 chaka, ooga 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 chaka, ooga 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 chaka.
I can't stop this feeling deep inside of me.
Ooga chaka, ooga 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 chaka.
Girl, you